nitakuona, nitakuwasha, nitakumaliza. Easy streets ikona nje heaven. Come take me to heaven. Moyo wangu utapona, nimekuwa kwa kisa. My heart is waiting for you. Hope you're coming through.